Atagi hindu tse general Evariste Ndayishimiye batazira neva kwigenekerezo rya 20 ukwezi kumunani ararahirira manda yiwe ya mbere y'imyaka indwi nka perezida mushasha w'Uburundi. None general Ndayishimiye numuntu ki? Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yaducukumburiye amwe mu mateka yiwe.
Evariste Ndayishimiye yavukiye muri komine Giheta mu ntara ya Gitega mu mwaka w'igimekime '68 intara y'Ikirimiro ubu yagezwe umugwa mukuru wa politike. Uwo mugabo azwi ku gatazirano ka Neva yamenyekanye cyane guhera mu mwaka w'igimekime '1995 yiga muri kaminuza y'Uburundi mu mwaka wa kabiri mu gisata c'amategeko. Icyo gihe yararokotse ubwicanyi bwahitanye bagenzi we b'abahutu biga muri iyo kaminuza. Yaciye yinjira umuhari FDD wagwanya leta wari umaze iminsi mike utanguye inyuma y'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye yishwe muri 1993. Ndayishimiye atanguye kaminuza. Bamwe mu bo byagendanye ku rugamba babwijwe ijya Amerika ko yagwaniye cyane cyane mu gice cya Bubanza c'ibitoke na Bujumbura rurare kuko yabaye mu kibira n'ubuseruko bwa Congo. Abamuzi bavuga ko ku rugamba yakunzwe n'abo yatwara bigatuma agenwa amabanga atandukanye yo kurongora ibitero no gufasha mu by'amategeko endera ko mu ntambara. Yabaye komanda akatari gake igihe yatwara abagwanyi muri zo ntara zitandukanye ngo yaranga no kuhaba umugwanyi wiwe arenganywa. Ishamba yamazemo imyaka 10 yarirangije mu myaka y'2000 ashinzwe amabanga yo kurongora ibiro vyiga amategeko na politike y'umuhari wabo. Mu mwaka w'2003 bashitse hasi ibigwanisho biteguriye kuja muri leta no mu gisirikare. Mu mwaka w'2005 Ndayishimiye yagizwe cegera c'utwara ibiro bikuru vya gisirikare kimaze gucangwa ku ipete rya generale. Kuva mu mwaka w'2003 gushika mu mwaka w'2007 yagizwe umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu n'umutekano. Arazinanje cyane n'ubwo bari basa n'abahanganye mu matora agatogwasa kuko mu mwaka w'2008 Evariste Ndayishimiye niwe yararongoye intumwa za leta mu masezerano yo gushyira hasi ibigwanisho ku muhari Parpehutu FNL wari urongowe na Gwasa. Mu nyuma yabaye umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo bya gisirikare ikibanza yagumyemwo gushika mu mwaka w'2014. Intureka zo mu mwaka w'2015 zadutse asigaye ari umuhanuzi w'ibibazo vya gisivile mu biro kwa perezida nyene. Inyuma y'umwaka umwe yaciye agenwa kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu mwaka w'2016 aca asezera igisirikare. Azwi nk'umugabo atavuguruzwa ku ngingo afashe. Gusa uwumuzi yagize ati naha twagwa n'agashavu n'ingoga yigaruha hakiri kare arumviriza kandi arugurutse. Abamuzi bati kuba yakoze ubuzi bwinshi mu gihugu arazi neza igisirikare intwaro ibiganiro amashami yigenga n'ibindi. Evariste Ndayishimiye ari mu mugwi w'abasirikare n'abapolisi bafise ipete rya general badashika 10 batwarira igihugu mu mpisho bagafata ingingo zose zerekeye ubuzima bw'igihugu. Abamwegereye bavuga ko kuva mu myaka iheze mu kugenwa ayo mabanga yose kwariye nko kumutegura kuzorongora igihugu kuko umukandida yabwirizwa kuva mu barwanye abo cavunye nk'uko bavyivugira. Amashami yigenga arahurize hamwe ko Ndayishimiye atamadosiye y'ubwicanyi n'isesagwa ry'amatungo ya leta avugwamo. Gusaba kongera koko umuhari w'ugwaruka rw'imbonera kure zegamiye umugambwe avamwo wakoze amabi menshi rugafatwa na woni nk'akagwi k'inkorabara milise. Ndayishimiye ari watwara umugambwe bati yari afise ububasha bwo kubabuza. Igihe abategetsi batandukanye baguma batuka abanyaburaya n'ibihugu bimwe vyo mu karere, Evariste Ndayishimiye yumvikanye gake avuga amajambo mabi muri ico gisata. Umuhinga mu vya politike yavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ati nibaza ko kugarukana imigenderanire myiza n'ababanyi hamwe n'amakungu arica azohera ko kuko azaho kigejeje igihugu. Kuva kera yari gengesera kuko yari azi bimurindiriye. Ndayishimiye ni umuntu yegereye perezida Nkurunziza agiye gusubirira nk'uko abatari bake babivuga. Gusa ngo ni umuntu hamwe aronse abo bakorana ashobora guhindura ibintu. Isoko ry'amakuru yacu ntiryatomoye neza ibyo yohindura ibyo ari byo. Ndayishimiye ngo ntakunda kwishyira hejuru ahubwo akora yihoreye comme de discrétion mu Gifaransa. Perezida Petero Nkurunziza avuye ku butegetsi agizwe imboneza y'amaho mu mugambwe no mu gihugu atekerewe imperekeza n'abamucungerera ubuzima bakwiye. Bamwe bati ni kimwe mu bitazokorohera Ndayishimiye gutwara. Yamara abandi nabo bati Ndayishimiye nabo arabizi neza kuko babanye mu ishamba ndetse bakaba baginjiriyemo rimwe. Byumvikana ko atazoburukwa bigenza. Evariste Ndayishimiye n'umukirisu wo mu idini rya Katolika adatsiba gusenga n'intebe yiwe irazwi akunda kwicara nk'uko abo bajanayo babivuga. Afise umugore n'abana umunani. Atagihindutse mu kwezi k'umunani ntihazorahira ngo atangure amabanga y'umukuru w'igihugu azomaramo ikiringo c'imyaka indwi gishobora kwiyongera rimwe nk'uko ibwirizwa shingiro rishaca ribivuga. Ndayishimiye azoca acika.